nechako shamwari Vimba nechako vimba nechako shamwari Chitsiri chako siyana nacho ndenacho Chitsiri chako siyana nacho ndenacho Chawaka budira nita nito chako Chawaka budira nita nito chako
Vimba nechako, vimba nechako shamwari. Vimba nechako, vimba nechako.